ephathwayo
phambili kwamamzobe ungacabanga ukuthi lento nguni angayenza le kude haye ekhaya ebona abanamahloni bobabili futhi
sanoza sengiyabona ukuthi kungani ubudangele kangaka phela uthule kanzima sithando sami
phela somnguni waqale washiya ibandla manje sekuyiloko ngisamazi nokuthi ubani ubaba wami angimazi
iyangixaka mina nalento sithando sami ngicela nje wena wazi ukuthi ngiyohlezi nginawe ngiyohlala nginawe ngaso sonke isikhathi ngiyakuthanda
I'm getting some villas. The gang is in Amber Mang. You pull it, my arm, young kid.
Hi. In Pizza Batala Pelle. It's you, I'm Jay, in danger.
When I'm Bozo, I'm a gillow. Go on, was mission of Umboza. Umgomo uzovela nje into yodwa nje uzongitshela ukuthi angiphume indabeni zabantu abadala. Mase ngithini mina?
Yazi maqhabe. Kuzomela nje ekugcineni. Uthola amandla. Uzame konke kusemandla wakho ukuthi umbuze.
Kanjani mfelazi? Kanti abanye amadoda anjani?